Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare babiri ba Uganda bari mu ngabo za Afurika yunze ubumwe zishinzwe kurinda amahoro muri Somalia, Hamisom, bakatiwe urwo gupfa, abandi batatu bakatirwa igifungo cy'imyaka 39 bahamijwe icyaha cyo kwica abaturage. Ibyo bihano babikatiwe n'urukiko rwa gisirikare muri Uganda rwicaye Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia, nk'uko minisitiri w'ubutabera w'icyo gihugu Abdul Kadir Mohamed Nur yabitangarije ijwi ry'Amerika. Urukiko rwemeje ko ku itariki ya 10 z'ukwezi gushize bari ku irondo ryo kugenzura umuhanda uhuza insisiro za Beldamin na Golwen bameshe urusasu ku baturage bibereye mu mirima mu birometero 120 uvuye mu murwa mukuru wa Mogadishu, nk'uko byemejwe n'itangazo ryasohowe na Amisom. Ababibonye na bene wabo w'abaturage bishwe bashinja abasirikare gutwara imirambo yabo bishe bayishyira mu birombe bya kure mbere yo kuyiturikirizaho urutambi, igikorwa cyateye uburakari n'imyigaragambyo muri Mogadishu. Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi byagaragaje impungenge ku ishyirwaho ry'inama nshya y'ubutegetsi muri Sudani na Generali uyoboye ihirikwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu mu kwezi gushize. Ibyo bihugu biravuga ko iyi nzira ibangamiye ibikorwa bya demokarasi. Amerika, Ubwongereza, Norvège, Ubumwe bw'Uburayi n'Ubusuwisi basabye inzego z'umutekano muri Sudani kubahiriza uburenganzira bwa rubanda kuvuga icyo batekereza nta gutinya kugirirwa nabi cyangwa gufungwa. Leta ya Khartoum yatangaje ko iri bufunge intindo zose ku mugezi wa Nile uhereye mu ijoro ryakeye hategurwa imyigaragambyo rukokoma. General Abdel Fattah al-Burhan yarahijwe ku wa kane mbere y'ishyirwaho ry'inama higenga isembuye urwego rwo gusaranganya ubutegetsi muri icyo gihugu rwasheshwe mu kwezi gushize. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugende kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho indwara y'ibibembe yiyongereye muri uyu mwaka w'2021 mu ntara ya Rutana iri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'icyo gihugu. Iyi nkuru ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana.
Amakuru ava mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya Rutana aremeza ko indwara y'ibibembe ibandanya kwibonekeza muri iyo ntara iri mu banuko bushira ubuseruko bw'u Burundi ihanurwe n'igihugu cya Tanzania. Urongo iyo ntara y'ubuvuzi ivugwamwo iyo ngwara bamwe bita akaranda kuva kera na rinde yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari abanyarutana badahuta bamenya ko banduye iyo ngwara. Muganga yo hakimu barakenguza asigura bimwe mu bimenyetso by'iyo ngwara.
Mu ntago nta bimenyetso aba yumva uretse gusaka abafise ibara riri ku rukoba ritamubabaza kandi atajya yumva. Mugabo bukebuke ku imyaka ihaca yamigera itera iyo ngwara iguma yigwiza mu mubiri, bukebuke atangura kutumva mu ntoke, kutumva ku mano, ni ukuvuga ya ngwara bamaze gufata ya miti nyurabwenge bigatuma rero atumva n'uwumukozeko cyanke naho ikintu cyomuzibura ntiyumve n'ikintu na kimwe. Mu nyuma rero hataba agafatwa n'amaso umuntu agahuma mu maso so kamengana igihume bigeze kure gose rero atangira gucika intoki agacika amano kubera nibikomere bijye nta bakivyumva ko nta bakibabara.
Indwara y'imibembe abanyarutana bita indwara y'akaranda irakira nk'uko muganga barakenguza aramuswa intara y'ubuvuzi ya Rutana yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ubumenye hakiri kare ingwara y'imibembe irakira neza, imiti irahari kandi niyo ku buntu. Iyo rero mugabo bimenyekanye bimaze gushika kumwe byo gucika intoki biragoye mu ico gihe.
Abanyarutana bavuwe iyo ngwara y'imibembe bagakira ntibashima kugira icyo bashikiriza kubera isoni. Ariko uno mukenyezi wo kumutumba Nyembuye zone muziye komine Giharo atashimye kwivuga izina ari mu bavuwe iyo ngwara barakira, asaba ko imiti ivura imibembe yogwizwa ngo kuko hari gihe yigeze kubura.
Twaragiye baraturaba baraba amabara ari ku rukoba, hanyuma je amabara yari ngaha ku maboko, hanyuma twebwiye imiti batubwiye ko ari ukuyifata ku kwezi ku kwezi. Twaragenda tukayitora tukayifata, byari bara binini binini ngaha ku maboko, hanyuma bona birazimanga. Iyo miti yari igeze kubura ukwezi kumwe, ko wumva yandukira twosaba kugira ngo iyo miti ishishikare kugwirirana.
Ubuyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya Rutana busaba bibonye ko ibimenyetso by'iyo ngwara y'imibembe kwipimisha hakiri kare batarasinzikara. Muganga barakenguza arongo yo ntara y'ubuvuzi yabwiye abakunzi bijwi rya Amerika kwiyongwara ifata abantu bose.
Saba ko umugabo asuzuma umugore wiwe, umugore nawe agasuzuma umugabo, mukuru bakataka ikintu cy'ikibara kiri ku mubiri w'umuntu, abavyeyi bagasuzuma abana bakibata kubera iyo ngwara ifata abantu bose n'abana batoyira bafata. Hanyuma umusanzu ari kwibara yiharije ucugenda kwa muganga kugira barabe neza ko iryo bara rihuye n'ibara ry'imibembe, kuko amabara yose sa imibembe kurukuba bw'umuntu araza kwa yandi mabara. Mugabo abaganga baba barize gutandukanya ibara ry'imibembe n'irindi bara ry'izindi ngwara.
Kuva mu ntango z'uno mwaka gushika magingo ya mu ntara ya Rutana, hamaze kwakirwa kwa muganga abagwayi b'ingwara y'imibembe bagera kuri 217 nk'uko vyemezwa na muganga arongoye iyo ntara y'ubuvuzi. Ni mu gihe mu mwaka uheze wose w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abakiriye mu mavuriro atandukanye bagera ku 138. Iyo ngwara y'imibembe igwiriye cyane muri komine Giharo y'intara ya Rutana, nk'uko amakuru yemezwa n'urongoye iyo ntara y'ubuvuzi ya Rutana bivuga. Yibonekeza kandi mu ntara zose zihana urubibe n'igihugu cya Tanzania hamwe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika rikura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida abivuga.
Abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Lusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibashobora kugera mu mirima yabo mu duce twa Mitamba no mu misozi ya Mugono na Kabembwe. Biraterwa n'ikibazo cy'imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro irangwa muri utwo duce. Baravuga ko iki kibazo cyabateye inzara idasanzwe. Vedaste Ngabo nibyo atubwira.
Zimwe muri izi mpunzi zari zisanzwe zifite imirima y'imyumbati, intodi ndetse n'itomate, zisobanura yuko zitakigera muri bimwe mu bice zari zisanzwe zihingamo nka Mitamba ndetse no mu misozi iva za Mugono na Kabembwe, bitewe n'uko zitinya ko zagirirwa nabi n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kugaragara muri ako karere.
Kwebwe tugiye mu murima turahohoterwa kuko ntuwetegwa n'uwo. Tugeze batangira kudufata ku ngufu tugakubitwa, urumva no gusoma isomo ntitukigenda gusoroma kubera iki? Kwamburwa igihuru, gufatwa ku ngufu, totezwa, gukubitwa waba utabahayo, ugasanga ingorane ziraje, ugasigara wabaye uburete kubera gufatwa ku ngufu.
Mu misozi ihanamiye mu nkambi ya Rusenda natwe turabarimi kima tuagenda kulima kubera umutekano mu tuagenda bakatwiruka batwiruteko amasuka turaka abagore bafatwa ku ngufu n'abagabo bakafatwa ku ngufu bashyana mu karere tutazi cyo dusaba nuko twaronka umutekano tukaza tuagenda mu mashamba yacu kulima kubera niho tukura buraro n'umurabo.
Niki za David ni impunzi yo muri iyi nkambi asanzwe atunzwe n'umurimo wo gutwika amakara, yemeza yuko kubera ibibazo by'umutekano muke byatumye umurimo yakora gudindira.
We arigere tugaruguru mu ipoli tugahura n'ibibazo bamwe tukiruka akazi warugiye gukora ntugakora uwo musa abana bakarara inzara cyangwa bamwe bakagwara bakabura nk'ibinini byo kuza kubagurira. Hari abantu rero usanga dushobora kadukora akazi kamwe kamwe gatandukanye dusha amakara uturira ifuru kubera wabuze inzira zo kuza kuyiraba ugasanga ifuru yose yazikiye yacitse umunyota n'igihe yazana amwe akanyagamwa mu nzira yandi bakayatwara kumva z'umutekano muke uri mu nzira. Nimusanzwe mu tukwaniza twakorwa n'umutekano mu kayira iyo turiko tubaza gukora turahura n'ibazo byinshi cyane imipanga bwatwagwa amashoka bagafata.
Impunzi zo muri iyi nkambi inyinshi zari zisanzwe zitunzwe n'ubuhinzi kubera imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungugwa, zari zisanzwe zihabwa n'ishirami by'umuryango w'abibumbye gita ibiribwa rya pamu ari nkeya. Zivuga yuko kubera zitageraho zari zisanzwe zikorera imirimo byatumye ibiciro byo gukodesha amasamba ari hafi y'inkambi biduga. Misago Filipo numwe mu barimyo mu nkambi ya Rusenda.
Ahantu hasigaye hashikwa na ahantu hagufi cyane waruguru udashikana ku ruzi, aho hantu nayo icyace kivamo hace hazimba gose ku buryo ikare yari ku 200 ubushobora kuba se ni 35 ukayibura kabisa. Ubu barimye turi mu kangara tere twabuze rukira na utumira n'ukuri dusaba n'ukuri ubwa mbere na mbere ho leta ya Kongo ari nayo yatwakiriye kuyogerageza ikaraba ikibazo cy'umutekano ngo kikirukirwa uko buryo bwose.
Umutekano mu misozi hano mu nkambi ya Rusenda watangiye guhungabana bikomeye kuva tariki ya 13 y'ukwezi gushize biturutse ku migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yasenya karere ka Bibogobogo. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko cyatumye abasirikare muri bimwe mu bice byo mu Bibogobogo na za Mugono na Kabembwe byari byarigaruriwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abamayimayi. Kuri ubu igisirikare cya Kongo n'ingabo za Monisco ni bo bacungiye umutekano bamwe mu baturage bahungutse bari Bibogobogo, kandi iki gisirikare kiri gukangurira abandi baturage batarahunguka kugaruka muri ako karere kuko hari agahenge k'amahoro. Mvedatse Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Rusenda mu ntara kivuye
Ibiganiro by'ubuhuza hagati y'abaturage bo mu mudugudu wa Kangondo na Kibiraro Inyarutarama mu mujyi wa Kigali aho ni mu Rwanda ntabwo birimo gutanga igisubizo cyari gitegerejwe. Byarebaga ingingo yo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange bigamije guhagarika inzira yo kuburana hagati y'impande zombi. Abo baturage ariko baravuga ko bahisemo kongera kwiyambaza inkiko. Eric Bagirubusa.
Ubu buhuza hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali n'abaturage bo muri Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bwari bumaze amezi asaga atanu. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru avuga ko busa naho ntacyo bwagezeho. Mu miryango 28 yemeye kwinjira mu buhuza, imiryango ine gusa niyo byarangiye yemeye amazu mu busanza mu karere ka Kicukiro. Imvano y'ubu buhuza yari kwanga ko impande zombi zisiragira mu nkiko. Nk'uko wakunze kubitangaza mu bihe bitandukanye, umujyi wa Kigali uvuga ko hari umushinga wo kwimura abaturage b'Inyarutarama bakimukira mu busanza kubwo ibikorwa by'inyungu rusange tuzwa mu nzu zubatswe n'umushoramari uvuga ko banatuye mu manegeka. Gusa bamwe mburi bo ntibabikozwa bagasaba ingurane mu mafaranga. Nyuma y'aho ubuhuza bunaniranye bari baburimo bakavuga ko ibyo bari bitezemo byabaye ikinyuranyo. Bwana Jean de Dieu Shika, umwe mu bafite imitungo minini bagomba kwimukana, we yari mu gikorwa cy'ubuhuza n'umujyi wa Kigali, avuga ko byamubereye amayobera.
Twumvaga yuko mu by'ukuri hari icyizere kinini cyane ko tugiye guhura noneho n'ubuyobozi bwacu tukicara ku meza tukabereka ibyatubabaje bakatubwira nabo ibibaraje inshinga. Ariko mu by'ukuri twasanze uruhande rwa leta mu kijyanye n'ubuhuza ntabwo rwigeze ruva ku izima ku buryo wabona ko yari ifite ubushake bwo gukemura ikibazo dufite muri rusange.
Sishikama gusa uvuga ko ubu buhuza butagenze uko bwari bwitezwe. Madamu Glory Yose ntakiruta Imana ari kumwe na Berekari Kabera nabo barebwa no kwimuka.
Umuhuza nge nakubwira ko yaboga. Nese umuntu warimo kuduhuza akagendera ku ruhande rumwe avuga ngo nidufate inzu, nidufatiza akakwinginga ngo ufate inzu. Iyo nzu ntabwo nzajyamo ntacyo nzayiriramo. Kandi ntabwo no kujya mu nzara gahato, ntabwo bamatira inzu kuko ntabwo nanayubatse. Ibyanjye nubatse barabipfobeje.
Shikama yemeza ko yinjira mu buhuza ntako atagize ngo agire ibyo yigomwa ariko akananizwa. Kuri ubu mutungo warawubarira amafaranga arenga miliyoni 90, akavuga ko akurikije iby'amategeko ateganya nta kabuza atazabura gutsinda umujyi wa Kigali mu rubanza n'ubusanzwe yaburanaga mbere y'ubuhuza.
Icyizere cyo gutsinda ni 100%, nta nubwo niha na 99% kuko ntabwo umucamanza azavuga ngo nima ndegera gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye, kandi itegeko rikaba rivuga ko umuntu warengeje iminsi 120 ataratanga indishyi ikwiye icyo gihe umushinga uba wataye agaciro. None umucamanza azavuga ngo yango wari ugifite agaciro muri iyo minsi 120, none ibaye iminsi 5.
Abo buhuza bwabereye impfa busa byumvikana nta shidi ko batsimbaraye bikomeye ku mitungo yabo.
Njye mfite umutungo wanjye, hari abawushaka, hari icyo tugomba kumvikana kugira ngo bawujyane. Ibyo kumbwira rero ngo baza ngo mfite icyizere cy'iko nzabona ibyo mparanira, ntabwo ari bo bafite icyo nshaka. Njye mfite icyo bashaka. Niba bashaka ubutaka bwanjye rero tugomba kumvikana buryo ki bushingiye ku mategeko kugira ngo mbubane. Izindi nzira zizakoreshwa zose zizaba ari igitugu n'agahato.
Radio Ijwi ry'Amerika yahamagaye bwana Didas Nshimiyimana wari umuhuza muri iki kibazo hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage ba Nyarutarama, atubwira ko atari ku rwego rwo kugira icyo abivugaho mu itangazamakuru. Gusa n'umuvugizi w'inkiko bwana Harrison Mutabazi twamushatse kuva ku itariki 8 z'uku kwezi ntacyo aradusubiza. Twari tugamije kumenya icyabaye intandaro y'ubwumvikane buke kubahuzwa. Ijwi ry'Amerika kandi hagiye gushira icyumweru ishaka umujyi wa Kigali ariko abawutegeka banze kugira icyo batangaza kuri iyi ngingo. Ni mu gihe mu butumwa bugufi twandikiye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi yadusubije ko umujyi wa Kigali ariwo wo kugira icyo gusubiza kuri iki kibazo. Hagati aho uruhande rurega rwo ntirubura kwitegura umunsi ku wundi. Inusandiye ho ku bwayo ni umunyamategeko wunganira abagera kuri 70 muri iki kibazo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ku isi yose igihanze amaso cyane ku ngingo y'iyubahirizwa ry'amategeko ku gihugu kigendera ku mategeko.
Isi yose igiteze amaso, iki ni ikirego gisebya igihugu cyacu. Twumva ngo kiri mu bihugu ngo byiza bikurikiza amategeko. Icya kabiri, amahanga aratwose.
Mu kiganiro n'umwe mu bamaze kwimuka ni umugabo wemeza ko afite abana 5 n'umugore, bamuhaye inzu y'icyumba kimwe mu busanza. Avuga ko nubwo hari ikibazo cy'ubwisanzure muri iyo nzu nto, hatandukanye na Nyarutarama bari batuye.
Itandukanye cyane n'iyarira aho ngaho. Ikindi cya kabiri, haba mu bijyanye n'inyubako, haba mu bijyanye n'agacukuntu kaba gateye, haba mu bijyanye n'inzira, ndetse urebye nk'ibikorwa remezo hafi ya byose birahari ku buryo bworoshye.
Iki kibazo cyo kwimura abaturage Nyarutarama cyatangiye kuva mu 2017. Itegeko rigena kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko igenagaciro rimara amezi 4. Iyo uwimura atubahirije amasezerano, hakorwa igenagaciro bundi bushya, cyangwa uwimura yabyemera akishyura 5% by'umutungo w'uwimurwa. Kugeza ubu iki kibazo kirareba abasaga 1,400,000, abandi basaga 300,000 bamaze kwimuka. Amakuru duhabwa n'abitabiriye ubuhuza aratubwira ko ku itariki ya mbere z'uko kwezi ari bw'umuhuza bwana Didas Nshimiyimana yatanze raporo y'ibyavuye mu buhuza. Ubusanzwe amategeko ateganya ko y'ubuhuza bunaniranye ababuranyi bombi bahitamo kugana inkiko. Kimwe mu byo baregera harimo gusaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo. Urubanza ruzaburanishwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Eh, bagira ubusabe ry'America ikigari.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira i Washington DC. Inama y'urubyiruko ku rwego rwa Afrika, Africa Youth Leadership Summit, yaberaga i Arusha muri Tanzania kuva tariki ya 8 yarayishoje imirimo yayo. Yemeje ingamba zo guteza imbere urubyiruko. Umukuru w'ishyirahamwe ry'urubyiruko nyafurika mu Burundi, Eric Nsengimana, yari muri iyo nama. Umva uko yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inama yatanguye i Arusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza, byo bategekanije ku rutonde. Nacyo cyane bijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Nacyo cyane yuguruwe n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajejwe rwaruka muri Kenya, kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba, kandi hitabyemo n'u Burundi aho nicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushyikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwinshi kubera ibihe turimo bya COVID ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi 8. Hano hakaba hari nk'ibihumbi 3 yarusha. Rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe, kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika, no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa, noneho hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
Murashaka kutubwira nk'urwaruka rwo mu bihugu vyegeranye n'u Burundi rwitavye iyo nama?
Urwaruka ruri mu bihugu vyegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania. Tanzania niho riko rirabera. U Rwanda nago ruri mu bihugu vyegereye u Burundi, ruri ngaha kandi ni kwinshi cane twashoboye kwitaba ino nama. Ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama mu ino nama mpuzamakungu y'urwaruka mu bijanye n'iterambere no gufunga neza.
Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama, ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa kuvyerekeye nka kazoza ka Afrika, ni nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijanye no kurondera akazi ukwaruka, kubera ko nico kintu cya mbere bahagaze ko ingene amaprograme y'urwaruka yoshigwa imbere amashicane mu bijanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye, mu bijanye ni gutuma no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce, bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijanye n'ingene urwaruka nyafurika gukorera hamwe, no ku bijanye kandi n'amahoro n'umutekano, ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi. Ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane urwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe, Afurika yoba ari Afurika imeze gute. Rero aho baratanga umwanya bakagira bakavugana ku buntu ze kuri programme bisa Arusha Debat, bakagira bakavugana urwaruka kuri Afurika twifuza ico yo bimeze gute nk'urwaruka rwaruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kurangira nyene urwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika, rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho. Ndetse inama kandi ikaba yatewe iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, ari nawe asanzwe aserukira URID, ariwe patro wa URID, hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe iby'akarere ka EAC, no kuvuga East African Community. Ndetse n'abandi batandukanye bakubigo batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Kuvyerekeye kimwe mu vyivugo vy'iyo nama, kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze, uwo n'ibihe bihambaye cyane rwose, aho ikibazo c'ubushomeri mu rwaruka cari gisanzwe gikomeye, hatari yongera ko ico kiza ca COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cokorwa mu buryo bwihutirwa, ni nk'ibintu urwaruka rukora saba muri iyo nama n'inkibi
mbo inama izo itariki 12 no musi itariki 11 niyo tuzogira ama recommendation y'ibyo tuzogira tuzoshobora gushika tuzoshobora gushira imbere ariko ubu bari kwarashira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhana ahantu bidandazwa hagati y'urwaruka hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhana ahantu ama opportunity no vuga ayari aha aka wundi muntu akashobora kuya benefice yako ni zo programme ariko barashyira habona no cyane ko bazanye abantu bakora iterambere amari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye ibijyanye n'iterambere rya Afurika rero ibyo bariko barahagarara ko cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshye hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijyanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bivana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none ubwo tusanga hari amakode amwe adashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahera ntanu ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cane yo kurima ipiripiri bavuga bati twoshobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwe wese araba ibimuraha
tufite umunywanyi w'iradiyo hejuru ry'Amerika Desire muraho murakomeye muri hehe
ni
byiza cyane rwose turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka duvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika inama mushaka no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama akaba arongoye n'ishyirahamwe Ajap Africaine Désiré mufite ikibazo icyumviro duga ku ijambo mukanya gato
ko mbanze kuramutse mutumire mwadutumiriye
ndabaramukije Désiré
amazi kibazo nari ifite murabona nk'abantu tuba ino mu hagati n'ibyo iryo terambere bizoshika tweri dushikiye
urakoze kuri icyo kibazo cyiza Eric Nsengiman
murakoze cyane Dezi iterambere rirashika rikabashikira kandi murazi ko imigambi myinshi ibiriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye nimba na imigambi y'amaproje aba yateguwe abera mu ntara rero azobashikira ariko ikintu cya mbere na leta y'u Burundi iriko irashyira imbere nuko mwagerageza kwinjira mu makoperative mukajya mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe nuko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshye nayo iyo uri wenyine nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza bikagorana ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshye kuko baba basanzwe babikora
murakoze kunyishyura umuhaye turi kumwe kandi na Daniela mwiriwe neza
turabakunda cyane
murakoze cyane rwose natwe turabakunda muri hehe ga Daniela
ndi mu Rwanda
kandi kazina ninde
nizeyimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
ikibazo nabaza urwo rubyiruko
yego
ese ibura akenshi kusanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana barize mu mashuri bitewe n'uko imirimo mu rugo mu bigaragara iba itahari hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afurika bijyane n'imirimo ihaboneka noneho ikibazo cya kabiri hakorwa mbese kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo ahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga
ibibazo byiza ibibazo bya kabiri ikibazo cya kabiri ni ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho ico ni kibazo gihambaye cyane gose ari kuri kanda muhakanya Singimana giri cavuze ku kibazo ca mbere duga kuri jambo Eric
murakoze cyane kubijanye n'ibijanye n'inyigisho zijanye no kwihangira imirimo abantu benshi ubu bariko bari amareta mensa tandukanye bari karahindura amaprogramme ajanye no kwigisha mvuze nko merere mu Burundi baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rukakuraruzi ko rurangije amashuri rutegetswe kwikorera ibijanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko rutozerinze muri icyo gihe barisa ari byiza ko umuntu ahejeje ishure aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere ibyo rero ni ubuntu biri ku meza ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato ibi ababikije mu mashuri y'intango
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Baptiste muraho Jean Baptiste
muraho
turaho turakomeye muri hega Jean Baptiste
mu Rwanda ndijumbura Jean Baptiste mu karere ka Ruhango
ni vyiza cyane gusa kandi kazina ninde
nishumbusha Jean Baptiste ariko kizina cya kabina ne batterie faible
batterie faible no kugira batterie forte
no faible
ego ni vyiza cyane gusa karere umuje kwijamu duge kwijambo ikibazo cy'imvira turiko tuvuga kunama ikwibera yarusha mu gihugu cya Tanzania inama huje urwaruka
kibazo mfite ndumva ko babahugura ku njye nyine entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital none umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanke kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu bavuga ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda babarize none kugira ngo batangize nkantoze batangize umushinga
ikibazo cyiza Eric Segibana ico kibazo cyo bakiko kirakicikirizwa kuko ni kibazo urwaruka rwamara rwashikije umwanya wose naho haba hari migambi myiza